Right, Philip, we've just been to see Neil Diamond. I want your review. A beautiful noise.
I've got one thing to say, Warren.
Can you do the bass line too?
Oh.
And Michelle, how was Mona?
Well, what can you say about Mona? So,
good Lord!
Da 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 da